kuna mina kumulu kwenu mwelesa ne mwana wenu abulo kwa kulola amalwela machushi na fyofya chilamo iseni wangu tata ine muntule amalwela machushi na fyofya chilamo iseni wangu tata ine muntule
Napuna mina kumulu kwenu mwelesa
Mwana
wenu wabulo kwa kulola
Amalwele na yo
Amalwele machushi na fyofya chilamo
Iseni
wangu tata ine muntule
Amalwele na yo
Amalwele machushi na fyofya chilamo
Napuna mina
kumulu kwenu mwelesa
Ni mwana wenu
wabulo kwa kulola
Amalwele na yo
Amalwele na fyofya chilamo
Iseni wangu
tata ine muntule
Amalwele na yo
Amalwele na fyofya chilamo
Iseni wangu
tata
Nalienda wike pesa mbali achalo Kufuaya fuayo mutende sha usangile Aba nandifi busana fyofya ntaluka Iseni wangu tata ine muntule Aba nandifi busana fyofya ntaluka Iseni wangu tata ine muntule
Nalienda wike
Oh,
you listen.